Ego twa tsinutse twakira iryo shirahamwe tujyakiriye kugira ngo turishimire ku bikorwa twabonye bamaze iminsi bakora kandi baguma bakora mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano muri kigo cyacu akaba aricyo twishinze yuko tuzagira igihugu gitekanye kirimo amahoro aho umuntu wese yishira akizana kwari kubahamagara kugira ngo tubashime ibikorwa bamaze iminsi bakora naho hari ingorane twarabonye yuko bagumye bakora kandi bararemesheje ibiganiro kugwaruka rutandukanye muri iki gihugu mu gisaga cha Bujumbura tukaba twasavye yuko bobandanya bagakomera nk'umweto kimwe naco twavuga nuko turazi neza yuko irishira hamwe irimashira hamwe yashigikiye amaradiyo mu ntango mu kugira abeho tukusaba yuko turaba ukuntu amaradiyo ashigikirwa hanyuma tukagira amaradiyo ariho akagira ikizira badashobora kurengako kuko umuntu wese arafise ahageza nahakorera nico gituma twabahamagaye kugira ngo tuganire mbere mu minsi iza tukaraba ingene bodufasha kugira ngo muri amakarti y'Ubujumbura tugarukana amahoro n'umutekano byihuta kuko turakeneye amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu.